asikazii vana ari kutambudzika kuti baba uripi apa vana vagara vasikazii kuti baba uripi
vari
pano
vafamba
uya kuti vazoti
vana vari kutambudzika kuti baba uripi baba udotumwa
usishadzokeri gore rese
kana makatowa ngenjuzu toenda katowa ngenjuzu kana makaurawa ibhaiba toenda ndakaurawa ndinhingi naningi taurai tizvo tiri kutambudzika zvati kugara pasi besu mutiona izvo ndiri pano nini hanza dzenyu ndiri pano
mautaurawa ndivaniziva
chiiitaurindo
zvatatofambira pano mukuona takaunganaungaapana vamusiruziva here apa anditi hapana vamusiruziva ba zvakafamba
seiziwa murundizwamandiziwa here dziwa ndinani saka toda kuti tinzwe zviri kuitika ndine mutori nesimba rekutibatsiraisu tiri murimi
ndimi akaona zvakaitika ndimuruziva pamuri vanhu vacho hamunovaona vanhu vakakupurutoronda ivo akakubaye nebanga hamunovaona ba
hapana
vakaona ba hapana vakaona e saka muri pai muri pai izvezvi
mudziva remvura repi idziva
ripi dziva repi rekanyamhingura here rekachitemi dziva
ripikwanyawamba
kwanyawamba
kwanyamhingura here
dziva riripi kwamakakandwa kwacho kudziva repi unotishoresa sei
kudarosoidziva ripi
idziva ripi
taura neapo muri tizorore
onaitanechakasungirirwachipanchoda
kubvisa
pane apa tobvisa henichiriochirapa
pane chirava
hesifoniapo
masokidziva
ringanyi dziva ramakaiswa racho riripi
dziva racho tizwe tizive mbo kana mune mumukoma waziyasikuti ari ravu
pekuti makakandwa mudziva
matiti akakanda mudziva
idziva ri
maputi
muri pamwepo
yoraiti
Ndichagire padziwa ripi racho?
Ndine kuona padziwa riti.
Titaurire isambiri.
Padziwa riti kana mhingura here?
Variko vanotsvaga. Vanouya vobatsira.
Saka makadini makaita zvekuchekwa zvebusiness here? Business renyu?
Ndiani businessmen here
vanhu?
Amuna kundiona here kuti vamwe kutenderera.
Makaiswa pai?
Mumvura. Ndepapi pacho? Ngwizirupi.
Papi. Vane dziwa.
Ndinya mhingura here, ndipungwe here, ndiwani?
Kwanyawamba.
Tiuye ipapo.
Mabana mizo musikazii pa.
Tora imi mitoenda. Moti tu
moti ngami.
Irwizi rupi.
Tenda nemi moti pangidze. Ha?
Ngasunungure pamwe zvirutsika izvi.
Ehe.
Zviru zviru sunga zvinhu.
Sunga iyi. Eh? Ndinzwa makaramba makaita.
Oh.
Mutano kuti mvura inganyi mvura taiziva.
Kana kuti nyawamba kana kuti nyamhingu kana pungwe.
Ndimure nyama wa nyawamba.
Muripi papi pacho?
Taurai dziwa. Taurai.
Murutsikirirwa. Kwanza kuti varopa rangu vonditsikirira kupi?
Patsikira pai?
Pasi? Papi pacho? Papi? Pamakatsikirirwa pacho ndi papi? Kupi?
Nditaurire hangu ndingoziva nzvimbo dzacho. Makazi munditaurire here? Amunowo muruziva here akaita izvi? Ravhungu bhata dzauziva here? Makasangana nani pamamuri kwenyu? Makasangana nani?
Ana kuti asatora.
Mira, I'm going to go to the hospital. Aí, vai,
tchau. Vai, não, tchau,
Rubat kwa ndio ani muro.
Nakula ndei ti hai.
Yeye tira ria tira ba duzi adoto ne.
Não, 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 não
I'm not going to go there. I'm not going to go there. I'm not going to
go there. I'm not going to go there.
I'm going to go to the house.
Dian.
And match,
Chita,
You are.
Grazie.
Uri papi wewe? Uri papi wewe? Uri papi?
Makaisi papai. Lemu kama na chakula papai.
Chaura kapa uri.
Isso é maroto, é o que está orando. Thank you. I'm going to go to the house. Tizwe.
Baba, I'm going to go to the house.
Hanzi foni ya Misha kauya.
Exactly.
kuhamba futi.
Ayo inomara mire murudze kwaya katuma nono akarunga dzivaro wangani.
Imi tete. Kuna wenyuka. Kana pano wanini wenyuka. Dziri munyaya yekufa kwa.
Taura
inini ningi ningi. Tuda waziwa.
Atina kuti ari kumbaba.
Iwozva ndiwo tare gasi.
Vatabuda.
Vatora vane vano vasho.
Vatora.
Koma binya katera. Andidi, zvino mukataka kuramba futi mimi.
Mimi
yangu
asi baba baba. Ndiri kuti ndiri romba na gripe ndiri. Kuti ndiri.
Panyaya iyo yana baba iyi. Pane vamwe vanhu vanawo. Vamakaita join venture makaroka naye.
Mukaramba mai ndipane problem.
Baba, muruziva zvinoitika. Wena kudare. Pena wangongo hero yacho usiku. Saka kuti uzotaura kuti ningi kuti zvakati zvakati. Hazviitika.
Saka matheko zvimirira ega.
Zvingo zvimirira ega. Zvataura ega kuti yanzikina kuti pona gripe. Wataura ega. Uyu kuti mai yashataura kuti ine ndine ndikina ndika
pindi. Ndiko. Ndina
gripe kuti kuchashi. Mapurisa. Tikaenda kunganga zvinobuda.
Chikoro ngeshi wazukurusha ngeshi wanasha
Mazivana
mokuziona
Imimi, 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 imim
Tangira pano anhu maronga dealing.
Izwi. Asi bado dzoro
dzo. Eh, makaronga mautini.
Ai. Vanesa mugai. Vanhu vato mari baba 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 boku ino.
Zvino ine ndirubvira kushamiswa vanhu kuchachokera inga zvataona ya
aiwa munhu
ataiwa zvataona
ndenge muti aramba aitaura here
ndataona kuti chimuri
sumba vakaruka vanhu vakaruka pake apa izo kuya munonga handikubatana ba ati inonga bvunwa mwingo mabhoro kuti ndiri kuda sumuka sei
zvakaitika
zvino anoramba kuti asi kusumuka kwakaita pamba nevanhu vake vamwe itera neni mabenet ndipo da kuzwa apa
ani ataona kuti pane mabadzitira
mafamba sei munhu arunzenga u
izwai Manjengira ari kuita apaka.
Muruma achatambira mangwana. Uyu munhu achatambira
u. Mirani, Tivani, uyu uri pamukoma dzachakarika nanyamusungura rapo.
Ehe.
Saka ati mushirino igwa mangwana ndaigwa. Haramba. Icho muri kuda kushora mutambira. Saka ndiro. Muri morani fulo
ndakabata. Aiwa.
Wani dikana ndaigwa. Komo dzachakarika ndaigwa.
Basi chiro baka fati isu dzakati sunga ndofa kuti.
Uri
murota afi kuti imi.
Aiwa.
Murota afi.
Haiko fape zvakotora.
Imi makasubwa imi. Ofa uyu. Mushasunga wandi ani imi.
Chii chakamboitika kuti vanhu vazosvika pakunzi vafa madhira chakarongewa sei.
Ndiyo zvavanhu varuramba kutaura.
Ndiyo zvidau zikana. Ndiyo varuramba uzvaruramba kutsanagura. Muzukuru, nyaya iyi takuisira kwamura handiti. Sekuru varapa vakabata apa, kana kuti ndibhudhi venyu vakabata apa. Vari kuti taurai maitira amakaita kuti imiri makatuma nhingi nanhingi nanhingi
marasika
pavakandiponda zvakatorwa pandiri zvakatorwa zvakadai zvakadai
zvakanhingi
zvakatorwa nanhingi nanhingi nanhingi
handiuka
mirapa ndonyaya iri kudiwa
ndine vanhu vese vanotendeza kuti vanhu ataura koma mangwana akatipidi
wozika
wakafa ndiri ari kuona
imwe mamisasa dangira nyaya kuri
papa
dangira nyaya kufa kwevanhu
apa.
Makaitamba sei jekerere riziwe zila kamura
ndinokona
mavita mayakota kuda zajeka auya mwega zorora makafamba nani nani chakatuma nini nani
akukumbira uregerero ndimi hama dzangu asi ini ndakadaiwo kuti moyo wako
udzikame
udzikame nokuda kwekuti andori nehasha ipapa dai kukunzira akasanga pato iko ngare zvinongo mwinga dai kutara kunoka makatodzidziwa izvozvo makatodzidziwa uri pano bati taurai chokwadi chete chokwadi chacho hachichaurai sei chaura kuti chisunungure mhuri chero vari kutambura
yes vanhu vese naye wofuta unosunungukawo futi
naiye wachizvatinoda kugozeka nyaya itoripo ndeyekutoti zvikutosvika paari izvozvi zvike zvakutomunetsawo ndoda kwokuti zvakutogara
zvichitomusunuuaaitorai
chokwadi chete inini
ndakakana nyaubata muchaita ngekubata
chete zvapera
I'm not sure if you're a good person.
Hey, imbomira yuko. Hey, 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 hey. Imbomira yako mani. Imbode imbotere, imbomira ita tumakoti tumu.
Kwa mgonjwa mdogo.
I don't know what I'm doing.
I'm going to go to the house.